Yeah, ufuna ndithuthi kula ndreni soni ama indaba mbo nthawini ya kumasana imene kumkumamba kwati komela ntima kuti pasa ife moyo ya ndithuthi mafoto kwa za tsuno ya kuti no kutele ku ama tisunga ndi moyo ndi mulungu amene iyeyo andizi fukwa zwa ama tisungi lefe ndi moyo alipo ena ona kuti no one kufunikira kuchitukule dziko lapansi kuzochitika chitika za dziko kuma mulungu anatenga ndokusiyani ino yondine pano zotino sikubambana ife sidza kudya sidza kumwa kapena ati kuzofotokoza foto ndine mapulani ofada achiti chakachimbi chikubwerachi satengera mulungu kuti sunge ife ndi moyo ndiye ndithu ife tinkweza mbuye timunemekeza mbuye wathu vameneyu chifukwa choti patsaso danga kuti patsaso mwayo kandi moyo ife ngona kuti pena manikakhala kumangana zanzathu amena makhala pasi pa bridge ogona miseu oti nthawi rafiki ozizira chikwambiri kumayo ajali panja kubwera chimvula chimwe chimatsekereza mwina masiku atatu mwina wiki atuntu kumayo ajali panja fetile nyumba tukusautsika mablankete kutsukutira kutere kutere kubweka kuyatsambaula kumayo aja kumakarabe ndi kumati kumano iwo wamapanga bwanji survive zimatheka bwanji iwo wakumakarabe alipo anaye na oti makomo mwawo alibe waranga asunge amaye abambo onsana mwalira abale ankolo ndi abale na onse anakana na kwa samalira anawo kumalira na ukaoka kumakatola zakudya kunsewu kumagawana makhalamu yopempesa ndikumakula ndithu ena kwatenga kwa prinsa sukulu nzona kuti no lero ali pabwino lero tili pabwino ngona kuti kutira kuzimene zindizifukwa zote feeling kweza nazo ambuye tinthokoze mulungu andinuyo ndi munthu amene munaimvetsa bwino nyengo imene chai kutira kuona so ena so amene akuvutika amene akusowa kutira kuifeyo timayenera ndithu kuima pogumuka kwathandiza kwakomera ntima chifoti nyengo ifeti kuidziwa alipo ena ndithu azimayi tadutsa munyengo zopweteka kuna kuti upatsidwa pakati nkukanidwa kuti kumene amakhalira munthu ali mbanja aindi zimene amakhumba kufuna zakudya kufuna zovala kufuna zitenje nzoti azimayena anakanidwa ndithu anaenda munyengo imene yoyo okhaokha kukadzifunira chakudya ukali maganyu kukali maganyu kugula zitenje mwana akubadwa sitepene liyonse imene mwana amadutsa ali wang'ono yakudwala manu kachani zonse zija anadutsa yekha mzimayi kufikira kuti ino mwakula kufikira kuti ino muli apapa lero mukugwira ntchito lero zinthu zikuyenda bwino mupanga business koma zachisoni kuti munayiwala mayi anu munayiwala abale anu munayiwala jamana kuthandizani acha mwakula moyo ovutika ndaziphwanu ndazilungwanu koma tayiwala nzoona kuti amaenda abambo tiyeni ndithu tidzikumbukira chimene ndithu mulungu atichitira pokomeraso mtima yena nthawi zinapo sinkhasinkha kuti koma abale ngona kuti no mnyengo zimwe tili nkudutsa tinali muzisangala zosiyana-siyana kuti kwalipo ena ndithu ona kuti no atangobadwa mayi awo anatisiya ngona kuti no anaena akamati aine pa Christmas pa ine pa new year pa ndifuna ndiyandigulira dzovala ife tidya mpunga wa nyama ife atigulira zakuti zakuti ati ife tipita kwakuti nzoona kuti anawo makhala kuti alibe mau sangala nkhule kalikosa alibe kuti angathandise alibe kuti angakhale kuti angagulire ka dress alibe ankhale kuti angagulire kope lokucholembera alibe ankhale kuti angagulire uniform kamene kwalipira school fees koma ifeyo tili nazo so tino nyengo zimene adutsa nawo lerolo ife tadutsaso andi ngono na kuti no kutire kuifena meti ngamvetse bwino za nyengo zimenezo koma ngono na kuti no tinasankha kumitsa mtima posachitira chifundo ena ati ndidzipepese poiwala mavuto mavuto amene ngona kuti anapangitsa nawo kuti ifeyo tikhale no anthu olimba mtima kusachitira chifundo anthu ena komatu ngona kuti no mulungu sanalole kuti niwo mudutse munyengo zimenezo mpaka na moyo wonse anasintha nyengo zanu ngoti feso tachitire chifundo anthu ena amene ndikulankhula pano nane ngona kuti ladusa mu nyengo zosiyana siyana nyengo zovuta ndikhulupa inu simulisoso nyengo zovuta zoti madi mukakhala pe ndikumayang'ana nyengo zimene mwadutsazo ndikumalira misonzi ndikumaona kuti nokuma pachibanda Mulungu ife bwezi tili ndani ndinazo zifukwa ifeyo ndithu zomwe yamika nazo Ambuye tadutse ife mu nyengo za njala nyengo zosowa za umphawi nyengo zoona kuti nokuma kugona mkola kumagona nyumba ndi mbuzi limodzi kumagona kufunda blankete lanka rijilesi kufunda blankete lichogona panja nthawi yotentha kumachita kuti ukuona mwezi kumachita kuona kuti rinowa nyenyezi zili izo nyenyezi izo kumachita kuona kuti aujabwera uko kuma munthu li mblankete zoona kuti nokudutsa nyengo zopwetika zovala kuchoka Saturday 1 mpaka Saturday 8 opanda sabato kuenda moyo uvuta kwambiri oti pazili ufika basi pongolimba oti kuponda pasipa kubayidwa ndi minga osakhala so nthawi yoti ndizichotse minga zomanongo kungokukhuza pazili pasi basi ulendo umapitilira kuti nokudya sima muja sima ya nchere tajapo ife sima ya nchere tadutsapo ife munyengo zovuta kunaona kuti no sima ija kuta ndiwo ndikunyamula mbamo kumamenya mumpomo mumpika muchi umayiro patsana chance kuti ndiponye panopo nteni yanga ndiponye iweso uponye iweso aponye panopo nteni yanga kukulunga mbamuchi kuiponya mumpoto kuponya mumpika muchi wakatire kuibukutengaso zoona kuti tachoka kutali sindingabise futi no ndi zinthu zimene ineyo ndimati kakhala phe kumangana ame ndikuchokera ndikumamuona Ambuye ndikhulupirira inunso mukakhala phe nkulingalira moyo wanu mukumuona Mulungu zoona kuti mafuna ndithu masiku amene tioneza munthu wina umene tikutchona kuti tili nazo ife zifukwa zomkweza nazo Ambuye tinazo ife zifukwa zomulemekeza nazo Mulungu timafotokoza kuona kuti nokutere kwalipo ana amene ngosowa mmene dziko lathu ludutsa mu nyengo zovuta zazachuma kutere kuwoloko chakudya alibe amainda abambo mmene zinthu zikunkana kwera mitengo mmene zinthu zikunkana navuta alibe mbale wawo kutena kuti achoka kutauni kapena tinisathandizo kwakuti alibe mokuti nobongwereka panga chifundo kuti athandiza ana amasiya athandiza anthu osowa anthu ena mimba zawo anthu ena ndarama zawo akusolola zimene zankudya kumapita nazo kumapita kunyanja kosangalala kumapita magawo madera osiyanasiyana kumakapanga mapata ndi ndarama zoti athandizira ana amasiya zimene zingosowekera anthu opa Mulungu anthu okhulupirira kuti akhuza kwachitira chifundo ana anthu ndotero kwagulira chimanga kwagulira dzovala kwagulira chimene akhuza kusowa my school uniform kwathandiza olipira school fees kwakumena mtima anthu otero acha kuteleko ndithu Mulungu amafotokoza kuti no sinkunda sembe koma ndimafuna chifundo kuti nomuchitire chifundo wina ndi nzake ndiye ngoona kuti tinawo ndithu ana amene ana azawo akamaitana kuti bwera kuno udzadye bwera kuno ndipo njala ikafika poti yavuta dziko mwathu mwa Malawi anthu amangwera nana uchita bwera sanena kuti ubwera udzatani amadzoti ndikamwera nawo ubwera udzadye nsima abwera ndi gulu lana anena achanga thandize ndani ife tilinazo ndalama tilinalo thandizo tinazo chakudya tilinazo ndithu anditimafuna Mulungu atigwirise ntchito kutero kuti Mulungu sangatumerose amene pagome Mulungu amagwirisa ntchito anthu ife mosiyanasiyana kutero kungoona kuti alipo ena mutapita kuchigayo ndi dengu lanu laufa ndikufika nalo pakhomo mutangofika wina anabwera ndikupemphani ndofuna mundigayire ufa ino munankaniza namwe yangana disorder chimene chincholusa koma ndofuna ndikuze na kuti kumwamba munthu uja amapemphera kuti Ambuye mundipatse chakudya pokhoti Mulungu wathu ndi nzimu sana akatha kubwera nkumpatsa ufai anadzoni ndi mwana wanga amene ali mudzimumu ndimgwirisa ntchito amene akupatse ufa koma ife tinamuyang'anira kumbali anabwera ena mwina udzabwereka ndrama akazawa akudwala mwina ayamba matenda kuti apange transport apite kuchipatala ife tinakana ndrama tilibe koma Mulungu anadziwa kuti banja lili mmodzi mwana anga okhulupirira amagwira ntchito ndipo ndandalisa ndi envelope ya ndalama zankhaninkhani tapita khomo limeneli ukatani ukapempheko ndrama ukaenda kuti ndifuna mundibwereke iye pokhala okhulupirira akakuthandiza koma ife tinakana sindikumudziwa tione makuonekera mangandibwezere chani ali nchani amene ndiyeti mafuna nditu tikaiti kuona masiku amenewa za munthu une kuti nazo efe zifukwa zomulemekeza nazo Ambuye ndinazo efe zifukwa ndiyeti mafuna nditu tuone mawa macho kwa buku la Uweruza chapter 11 pa verse 1 akuti Yefita alanditsa Israeli verse 1 akuti Yefita Giliyadi ndipo anali ngwazi ya mphamvu ndiye mwana wankazi wa Dama koma Giliyadi anabala Yefita ndipo mkazi wa Giliyadi anambalira anamuna koma atakula anamuna ankaziyo anampirikisa Yefita nanena naye sudzalandira cholowa nyumba ya atate wako pakuti ndiwe mwana wankazi wina pamenepo Yefita anathawa abale yake nakhala kudziko la Tobu ndipo anyamata opanda pake anasonkhana kwa Yefita natuluka naye pamodzi tipemphere Ambuye mulemekezeke mutamandike Mulungu wamphamvu zonse chifukwa chakuwerenga kwa mawu awa Ambuye tiphunzitseni tilimbikitseni tilalikireni Ambuye futi mudziwa kuti olalika wamkulu ndinu ndani adzalalika ngati inu Ambuye simulalika ndikupemphera mudzina la Yesu kuti Mulungu ukhulupirika mutumikire moyo wanga mwatumikire mayangawo mwatumikire bambo wangawo komaso Mulungu wanga ndi mbale wanga amene akumvetsera pa nthawi mudzina la inu Yesu tapemphera amen afuri kuzonena kuti inawo panali mbale wina amene amatchedwa Yefita Yefita anali mwana wa Ohole Yefita dzina lake la Yefita tikamuwerenga nkhani akamba kuti inawo anali Giliyadi Giliyadi unali mtundu komaso linali dzina la bambo yake limatchedwa so Giliyadi ndafuri kuzonena kuti no bambo amene yuyu akuti no anali ndi banja lake koma anabereka so mwana kwa zimai wina oyendaenda amene ndithu atamberekera mwana zimai ameneyu pokhauti ndi oyendaenda nzoti sana kata kuti akhuza kunsamalira mwana ndiye kuti no amatha kunsiya mwanayo zimayi nkupita ku madasi amatha kunsiya mwanayo mwana pakhomo yekha yekha lokukhale kuti chindima kuti dzimvula ngoona kuti zimayi futi no ali ni nzimu woyendaenda nzimu wa uhule amanyamuka kupita ku madolobushi amanyamuka kupita ku magavina ne kumaga vina ndilibe problem kuma kunsiya mwana monga kuchita azimai ambiri masuku ano kwasiyana pakhomo iwo ndikupita ku madasa ndikupita Christmas ndikupita kuli kuchezera ukwati kuli kuchezera manganji kuli kuchezera zakuti zagulu yati tinyuye kuma kupezoona kuti no kwasiyana akuzunzikana ali kuma pakhomo mvula kubwera ana kunyowedwa okhomaso nyumba ye wathawa wanana waiwala zotali ndiana kuti afuna lowa nyumba pamela siya magii asana auze ana kubwera kudzapeza mawu anazisidwa anayamba malungu chifukwa choti mayi awo ndi mayi woyendaenda ndakuti Giliyadi anali ndi anake anali ndi mkazi wake komaso anali ndi mwana wina amene otchedwa Yefita amene anambereka kwa mzimayi kuma woyendaenda ndi mzimayi woyendaenda analibe nthawi yoti angasamalire mwana ndakuti no Giliyadi anamtenga mwana wake Yefita ndikumakhala naye mbanja limene amakhalamo ndi mkazi wake weniweni komaso ndi anake na amuna ndakuti no pokhala tsiku ndi tsiku mbanja limeneli ati ngoona kuti ana amene anali nyumba imene ya Giliyadi akuti ngoona kuti no amati akamadya ntsima ndiye Yefita mwana amene waberekedwa kwa mkazi woyendaenda anadya amantsina mbale anadya amamphenyera maso anadya amantonza kuna kuti iwetu ungakhale kudya nyumba muno malipiro ako ndi chakudya chomwechi malipiro ako ndi ntsima ndi ndozi mwakudyasi ngoona kuti no iweyo ngoti ndiwe mwana wa Hule iwe mayi ako ngoyendaenda mayi ako sawawa erama uyu mwana wanu uyomesa mayi ake mesa ndiwoyendaenda Yefita anakhala moyo wophenyika Yefita anakhala moyo wovutika Yefita anakhala moyo onyozeka tsiku ndi tsiku abale ake kunkumba abale ake kunena abale ake kuntani Tansuose kumuyanganira pasi ndakuti no efita amakala moyo opinyika kwambiri ndipo anabanga chisankho naye kuti no palibe china chimene kuzine kupanga chimene ngapange apapa ine ndivomereze ndichoke pakati pa abale anga ndipite kutali kumene ndikadzifunira kothandizo ndakuti no efita amakala moyo amene usindikudziwa karana afurukuzera bambo wake kuti ndo azibale angawa ndo mati batati mukachoka inoyo akumala nkhula nane zosakhala bwino akuma ndinena ine kuti ndine mwana wa hule akuma ndinena ine kuti sindzatenga kale kose pa khomo pano pokhala kuti ndine mwana wa kuti mwana wa kunjira pokhala kuti ndine mwana wa nzimai wendaenda kodi ine ababa ndinachita kupemphera ine kuti ndikabadwe kwa mkwa nzimai wendaenda kodi ndinachita kufuna ine kuti ndikhale ine mwana wa hule ndinachita kufuna ine kuti ndikhale munyengo iyi ineso luna ngobadwa sindinadziona kuti no ndidzabadwira kotero choncho abale anga musatero abale anga musalankhule choncho mafuna ndilankhulani yakuti kuteku adziko lapansi kuteku anthu amalankhula alipo anthu amene futi wali ndi mabanja abwino akaona azawo amalibe banja amadutsa mavuto ambanja nkuona kuti amalankhula mawu amwano amalankhula mawu achipongwe amalankhula mawu ngati kuti anzawo ngoti no iwowo ngoti sakufuna mtendero umene wali nawo kwanyoza kwanena ena ngoti agwira ntchito ena masa agwira ntchito amakhala dzitsiru kwa anthu amagwira ntchito ena amene ali ndi ana amakhala ndithu watonza anzawo ena amalibe ana ena amapeza kuti mwina ngamasiye alibe mayi awo ngoona kuti amakhala moyo wonzunzika e mayi ako anafa ndi matenda akuti iweyo ngoona kuti unapha mayi ako bwanji mayi ako anafa nsanga bambo ako bwanji anamwalira chifuna bambo athu atipangira izi palibe amene anachita kupemphera kuti ndifuna ndizikhala munyengo iyi ndimafuna ndikulimbikitseni amayi ndi abambo kuti mulunguyu ndi mulungu amene amaona ndi mulungu amene alibe debuti kuti atafuna iye kupanga kanthu akhoza kumfunsa debuti kuti apangire kuti amayi awa ichichi ndimwina yudeo achiwiriwo nkulankhula kuti ayi musapangirei mwapangire akutiakuti mulungu amapange zimene akufuna pokhauti ndi mulungu amene ndi mulungu palibenso mulungu wina koma iye yekha haleluya ndafotozoona kuti no efita anakhala moyo wovutika monga mmeti makhale anthu ena mmasituation osiyanasiyana amene anzathu amatitonza kuteku ame ali ndi makolo ndi mmene ali ena amalibe makolo kuteku pamene ife tikakamira maso pa mulungu nkuona kuti chidwe tuche makhala chosiyana ife mwadzi kuti thandizo lathu ife ndi yehova thandizo lathu ndi mulungu ndithu andi mulungu akhala wokhulupirika kwa enanso amene anakhala moyo umene mukukhala moyo wotonzedwa moyo wonenedwa moyo wopangidwa discourage koma sana fooke anakhala kumulimbika mtima kupita bedi tsogolo kulankhula kupemphera pamaso pa mulungu kuteku ena amali ndi mtendere mumbanja mwawo mukatenti lipite kuopfana tikapemphere lipite ophi tikapemphere kuteku amangosewera kumangosewetsa foni basi nadzingogona kuteku amali ndi vuto mafuna ndikulimbikitsana kuti sakhale chete teni feti pemphere pamaso pa mulungu mulungu ndi mulungu amene amasintha nyengo mulungu amene amapanga zinthu zimene dziko lapansi silimvetsa kuteku ngoona kuti anthu amadabo ndino ndiwe yemwe uja awanda auja aja awawo zinakhala bwanji kuti mpaka afikira apapa uyuyu ngwama anali wa masiye analibe kuti angamulipire school fees zinatheka bwanji kuti angafikire una kuti no mpaka ukafika ku university ukafika ku college kukafika mpaka nokamaliza secondary school kumakhalaso school ya boarding zinachitika bwanji ngoona kuti no kutero kwa masintha nyengo ndi mulungu amamaika njira popanda njira ndimakumbukire ine ndiri ku school nzanga wina amene amakhala nda opposites ankandifunsa chifunya ndisomalimbikira school nemara ineyo ndimati kangana kwathu kulibe kuti anga ndilibire sukulu ndilibe inoti anga ndithandize ndi amandizotoro kusiwanyani mbali kuteku mulungu amasintha nyengo ndikuona nkhati akunama amayi ndi abambo ineyo ngoti ino ndinaphunzira kwambira form 1 ndinavutika umalipira makolo anga umakakugwira nawo ganyu kumalipira kumakwina konseko ndimati kafika pa sukulu ahedi amandizoto ndikulipirira kuchoka sukulu imene ndipita sukulu ina amandizoto ahedi ndidzikulipirira akabweza anthu munja amandizoto iwe sindimene ukubweza motino amandizo kuti makolo akakopatsa ndrama udzizigwirisa ntchito kugula zimene ukufuna nawo za hedi sindingathe makolo anga ngosauka chimene ngachite ine nchiona kuti ndikaauze kuti mandichitira chifundo mudzindilipira school fees ndrameja adzigula chakudya tidzidya ndi abale anga ena ndaphunzira ine secondary school kumano moti no mochitidwa chifundo nda anthu ena mulungu ndi mulungu amama sintha nyengo mulungu amamaika njira popanda njira ndakhalapo ine moyo wa self boarding opanda chakudya kuti no kuona kuti no tikakhani chakudya timagwada pasi kupemphera kuti ambuye mudalise chakudya achi kumananga lero chakudya ndilibe ndipanga bwanji ndikunyamula mbali zomwe zichitimaika chakudya nthawi zonse ndikuzichapa bwinobwino ngati muli khali pali sima kuti tidya ndichikhulupiriro ndikutenga mbali zija ndikuvindikira za nsima monga timavindikira nthawi zonse ndikutenga za ndiwo kuvindikira monga timavindikira nthawi zonse ndikupemphera pemphero samba samba manje kairufuna tije mumulibidza kudya mbalemu koma kumwe amikambo yekuti zuko mwifuri gome ili ndi maji ine ndipo ndile lero palibe chakudya kuma sichi fuko ita mbwe ndisa kuyamikeni zuko mwambuye futi mudza mumbale mumandira dza kudya mudza lero mulibe mo chakudya koma mbwe ndino wabwino no ankhale munyango kuti ndilibe chakudya ndikupemphera ndikupanga ame ndikusamba so manje ngariraja ndikutenga mbale zichoka zivini kukwazika mala mene dzimakhala tikatha kudya nthawi zonse amaenda abambo ndikumona mulungu tsiku lomwero limezo chitika zimenezo mulungu kugwiritsa ntchito mbale wina ndikubweretsa ufa ndikubweretsa ndiwo ndikubweretsa zonse ndikudya nsima mulungu uyu ndi mulungu amapanga njira popanda njira anthu alibe onthandizira iye amapanga zimene akufuna haleluya ndiye tufuna kuzionera kuti no mbale yefita anali mwana amanali mwana wamasiye amanali sati mwana wamasiye anali mwana amene anaberekedwa kwa mzimai wina koma amakhala nyumba imene ndithu amasunkhidwa ndi bambu wake amana nkumera ntima ona kuti nokukhala kuti mayi yako ndoenda enda mwana wanga ndikudziwa kuti alibe nthawi yotanga kusamalire alibe nthawi yotanga kuchi angakuphikira chakudya alibe nthawi yotanga kuchepira tsofala ubwero dzikhala ndine pamodzi ne mkazi wanga uyu ndana ina amene ndili nawo koma kuti anawo amalankhulu amawu amwanu kumunyoza efita ndipo efita anakhala moyo ofinyika anakhala moyo opweteka anakhala moyo owawa tsiku ndi tsiku ngakhale amakhala nyumbamo mwina amaoneka owonda nyumba muno timadya efe dzamafuta timadya muno dzakudya dzatswayitswayi chifukwa chanthupira kusiri kumasuka komano bambo sanadziwe nakuti no ana anzakewa akumantsinira mbale ana anzakewa amamulankhulira mawu amamakhala opweteka amene mbwa efita akumayenda tsiku ndi tsiku akamayenda pogona ndiye kuti unali kumwina kumwina landa chofunda mwina kuma mponda chofunda jana umachikankhira mbali umachilochitsamira efitayo kumakhala sanafunde ndakuti no efita anakhala moyo ovutika chomwecho nkhani yake njoti futi wendiwe mwana wakule ndipo pakhomo pano malipiro ako ndomwe wachofunda wakufundachi dzakudya wakudyadzi pano palibe chimodzi atenge pano palibe chimodzi atenge dzonse zimene kuti ndichumachi magali motowa katundu amene ukumuona ngwathu amene yuyu ifepo kha kuti mayi athunda awawa iweyo mayi ako ndihule mayi ako ngoendaenda akuti abalaka ana mkumba ndipo efita tsiku lina anaganiza mofatsa lini basi pakhomo panene ndingochoka ndipite ine ku dziko la Tobu ndipite ine kutali pokhawa anali mwana monga anaambiri amamakhala mmoyo osalidwa chomwecho ngoti amakhala anaodzilimbikira kumali maganyu kuti adye munokalimitsa chakudya munokalimitsa apatsa dzovala munokalimitsa kwina kwake mwina mudzi muja wina afuna upita chigayo kuti nganjinga kuntha kuthamanga upita chigayo maganyu agere ofa akaphike oka amakhala moyo odzidalira podziona kuti mayakulankhulira abale angamu ndithu for sure anthu awa asanga ndichitire ine chifundo anthu awa asanga ndithandize chimene ndingachite ineyo nditanidi ndikhale moyo odzidalira ndakuti efita anati mulanda anzake ena nderalo nachoka napita dziko lakutali akuti anzake ena osokonezeka anzake mwina ena osuta mwina anzake ena osokonekera ananyamuka nawo napita dera lina taunina kumene efita anakakhalako akuti anakhala kumene kucha ndipo anati nkhati ntsogolero pakati pa anyamata anzakewo napanga gulu lawo limene lali kagulu kamphamvu gulu limeneli nali gulu lona kuti no mtawuni imene amadziwika bwino kuti kuli gulu la anyamata ovuta gulu la anyamata amphamvu ndipo gulu imene lolo mtsogolo wawo ndiye fita ndali nafika nthawi imene mulungu anadzetsa adani pa israeli ndipo ataparadza adani pa israeli panalibe mmodzi amanalimba mtima kuti akhozotsogolera wina ndi mzake ngakhala malankhulo amawu amwano ngakhala malankhulo amotha mawu koma panalibe amana akatha kuwatsogolera mzake kupita ku nkhondo ndipo akuti anthu anakumbukira kuti umbachedwa kumbukira abale kuti feti ndi mʼbale wathu wina amene ife takhale pakhomo pano takhala tikunswaya takhala tikunsala takhala tikumulankhulira mawu osiyanasiyana amwano mawu osiyanasiyana opweteka koma iye uja amakhana kwebe olimbika mtima ndipo anaye munthu odzidalira amata kula wida mama wa kugalima pokala kudi finale ana odino ana dadi ngodi ti madzuka itu kuno kumapita kumunda kumeyo ti amala wida fo kuloko kuti kwa anthu ambiri tachitankhanza anzathu amene ndi ana amasiye kuone nkaonea kuti pokala ana amasiye ngone kuti kupirwa chigayo upite weyo pokala kuti ndani wa amasiye kumunda ukalime weyo kuone kuti kukuzizira unyamuke weyo karunge mati uchapembale ndi weyo kuzimezi jazi tinampange ye uja kukhala munthu odziwa zinchito lero ndiyo ali pa banja kusangalala ife banja likutivute futi nakhala moyo wa matama moyo dzilekelera nale ana amama nale ana adadi fonoto amalilekelera kumangu kuti tikapanga zinthu mwana uja iwa jamo amati bagira kuma wamasiyeyu kuma mwana ovutikayu mwana wa kunjirayu amapisa kuti anthu amantengo kuti ngopanda paki ngoti amene ndamiri kuzoma chigwitsa nchito pakhongo pano koma samadziwa kuti popanga zimenezi mwiye uja akuntani akumphunzitsa zinchito ndipo anakhala munthu odzidalira pa yekha ngoti kutipo anthu ambiri ametakula moyo wovutika kuti kupokhala dinala amasiye anthu ena anabwera kuti anaandika asunga osati kuti ino afuna akati samalire koma adzikati gwiritsa nchito adzikati wereretsa mbuzi mbuziyo zikaswa adzikaveka nawo ifeyo ati malipira kundi nsimai. Ngona kuti ena anatitenga ife kuti anawa ndikasungana chemwaliwa ndikasungana chimwenewa kumabodza. Nkani chota mafuna minda ya makolo watu ija. Minda ija ngona kuti no atatenga na masie kuti akasunga ananyengerera nyengerera. Munda wabanji ugulitze. Ngona kuti ugulitze uvala. Munda wabanji ugulitze kutulipire school fees. Ndipo anagula ndi mwana wawa iwaje. Chuli ngona tino anadzoti minda inja chonde. Minda itenge. Ndenjira yake ngana wangaridzika asunga shulingone kuti notidza akule mindai anapanga zimenezo ana alibe choice ana ngono angono ana akuvutika akhala moyo osalidwa kuti sanga guledzo vala pokapoka akagulitsa munda ndenda mamene yoyo apatse aguledzo vala anakhala moyo ovutika mungana khala efita anakhala moyo onzuzika kwambiri ndipo anathawa anapita chikola tobu atatapita kumene kucha anakhala kuona namasangala andanya matanzake amene anachoka nawo mudzi amene anana kuti kumefefita tikutsata efitefiti gwana wemanja tipite kumene kulowera ndipo atapita kumene kuchata iyo efita zina muendera ndipo efita zina khala bwino ndipo efita anachuka ndipo efita ne munthu odzidalira ndipo anthu anandalira kudalira tobuko mbiri napeza abale yake ndipo akuti tafika nthawi yoti nkhondo yavuta akuti anapita kansakasaka efita nakampeza efita ndipo anemba nyimbo imene mulungu wina grace chingona kuti no chindaliso chendiremera abale achira kuti sakasaka ine kuti kuti sakasaka kale mfumu yao zinachitikadi kuone kuti efita abale yake anampeza nane kuti fetu kudziwa tinakuthamangitsa koma nthawi yafika tsopano mwedu kusowa munthu oti akati tsogole fopita ku nkhondo ndipo efita abwera kudza kutenge weye kuti wakhale yani mtsogoli watu kati tsogolele ifeyo ku nkhondo ndipo efita ngoona kuti anakhala phe munazoona inuyo inudi ndauje amene mabwera lerolo amene mukatithamangitsa aja amene mukatitukwana amene mukandikumba ine mwana wa hule kati kuti ndinachita kupemphera ine kati kuti ndinachita kufuna kuti nkhale mwana wa hule ine ine tusinafunei ine tusinapempherei ndipo ine sinasale kudya kwera pili kuti kapena ndinakapemphera kuti ambuye ndifune ine ndikabadwire kwa hule ngoona kuti inenso zinangochitika pa ine kuti kusinachite kufuna kukhala wamasiye sinachite kufuna kukhala munthu tino ndilibe ineyo ntchito sinachite kufuna kukhala ndilibe mwana ngoona ngakhale mukamatonza mukamala nkhula zambirimbiri ngoona kuti sinachite kupemphera kuti nkhale munyengo iyi koma mulungu analola kuti ine ndikhoza kukhala munyengo iyi ndipo pali chifukwa chimene mulungu akudziwa chimene ndisira munyengo iyi ndipo mulungu yemwe ndisiya munyengo anayo mphamvu yakundisintha kundikaso munyengo ina ndipo akuti no abale aja atafika kwa efita anachondelera ife tikufuna basi tikufuna palibeso wina koma iweyo ndati mwana azoona mukunenetsa linde pamaso pa mulungu ifeyo tikulumbira kuti iweyo ukakhala mfumu yathu ukakhala kuti tsogolera ife pita ku nkhondo chifoti ku nkhondo amene akutsogolera ndi mfumu haleluya mfumu imene kupita ku nkhondo ndi anthu nthawi zonse imene kupita ku nkhondo mfumu itsogolera anthu ku nkhondo monga Davide pamene anagwa muchimo ndi kazolia muhiti mfumu imene kupita ku nkhondo koma Davide anasankha kutsala munthu amene wasankha kukhala wopanda chochita pakati pa ana a mulungu pamene ana mulungu akangalika kupita ku overnight pamene ana mulungu akangalika kupita ku phiri pamene ana mulungu akangalika kupanga zosiyana siyana ntchito ya mulungu yankusankha kukhala wopanda chochita satana amabwera nkukupatsa chochita ndipo anthu ambiri amene anzathu anapita kukumapemphero ife titatsala tinakhala kumakambankhani tidatsala mamodino anzano achimapita kuti makhoro ako pemphererani ngotino kuti overnight lero ngona kuti aujesana abwere ambuye mwapatse kulimbika ntima tsuna swadza bwere sokuno ferere kuno lero ngona kuti anzato sana bezeke mu fasting imene tufuna ambuye amaje mwapatse kulimbika ntima abwere ntsuna swana swadza bwere na umanja ndokhali modzi mu fasting imene kumamatero ake mwapisaona kuti no tiri pamenepo kwanyuza swanthu ache iye atapita tatu atapita ku overnight atapita kupanga zakuti atapita kupanga zakuti kutere kukukasankha kukhala upande chochita satana amakupatsa chochita Davide atasankha kusapita kunkhondo ngona kuti no satana anabwera ndi chochita chimene anabweresera nzimayi wankaza uliya muhiti nakamuitana mpaka nakuchimwa naye koma mfumu imayenera kumuka nawo kunkhondo ngowelinga Bible of chapter image machiro foruzono chino iye anasankha kukhala pa koma ndiye akuti anthu anampeza efita akuti ananchonderera kuti ife tufuna kuti tenge tufuna kutenge leroro simawasoi tufuna wakhale mfumu yathu ifita anadabwa zimayenza mtundu wanji kuna kuti inu anthu amene munandithamangitsa ine ngati galu munanditonza ine ngati galu munanditonza kuti munthu wopanda pake mwana wahule munthu wosapindulitsa palibe chimene ngapindule nacho ndipo pakati pathu palibe chimene udzatenge iweyezo kuti palibe cholowa chako pakati pathu uchoke ndipo ndinakuchokerani lero mukubwera kundisakasaka lero mukubwera kuti ine ndipite nanu ndikakhale mfumu yanu ndikakhale kutsogolani ku nkhondo ndakuti efita anamuyamika mulungu kuti sizinthu zophweka izizi zatengera dzanja la mulungu kuti no abale anga amayi anandida anthu amene anandiswaya anthu amene anandinyoza anthu amene anandituwana anthu amene andika mastatus anthu amene andipatsa maini osiyanasiyana lero akundisakasaka kuti no ndikakhale watsogolera kunkhondo amayi ndi abambo kutire kuti nazo ife zifukwa zimene tikhoza kumpeza nazo ambuye kuna kuti no kutire kungoona kuti pokhala ifeyo moyo wa tsiku ndi tsiku ndikudziwa kuna kuti no tadutsa munyengo zopweteka koma mulungu ndi mulungu amene alibe deputy mulungu amapanga zimene akufuna kuti ungoona kuti nyengo lokuzitalimba bwanji mulungu amasintha nyengoso ndipo ambiri tazoona nyengo mulungu akuti sintha nyengo ndipo ndifuna ndilembikitseni ena amedusa munyengo zopweteka zinyengo wawa tsiku ndi tsiku mwene ena nkumakhumba ufuna kudzipa musadzipe ngoona kuti ndidali ena ambuye ndi mulungu amene amamva ndi mulungu amene amaona mulungu amene amadziwa china chilichonse ndipo akudziwa za nyengo zathu akudziwa za nyengo yanu akudziwa ndipo akudziwa mawalanu ngoona kuti salile monga analira Yakobo Yakobo analira anake atabwera nkumuuza anaka anabwera Yakobo kumuuza kuti Yosefe mwana anokondedwa ucha wafa ndipo akuti Yosefe Yakobo analira atampatsa chimayala chimene anawo akuti anapha nkhosa ndikutenga magazi ake uviviniza ndi magandi chovala chicha ndikubwera nacho kwa Yakobo kumuuza kuti mwana anuja atokondedwa Yosefe wamwalira chinyama cha mudya nyalo kupeza mudya mikango ya mudya ndakuti nongona kuti ino Yakobo analira anakwesa kuntontoza anakana kutontola akuti anafika pola nkhono kudzitembereya ona kuti ino ndidzalira ine kufikira manda mwananga Yosefe koma sana dziwe kuti kulira kunseku Yosefe ali ndi moyo ndimafuna ndira nkhono kuti mulungu wanu ali ndi moyo kuti kuti salire ife monga opanda chiyembekezo tiye ndithu ife tilire pamaso pa mulungu mukupemphera tinkweza ambuye pozoti mulungu anasintha nyengo za anthu ena ndi mulungu amene alipo amene alipo amadzakhala mpaka na kalekale ndi mulungu amene amaona amene chinyengo sichigwira pamaso pake palibe akuzokhomererani pamaso pa mulungu akuzokhomerani kwa mfumu akuzokhomerani kwa anyakwawo akuzokhomerani ku ntchito akuzokhomerani kwa abusa kwa bishop ndena hotelo koma pamaso pa mulungu palibe akuzokukhomerani chifundi chinyengo sichigwira pamaso pa mulungu khali mudaliso liliranu dzakhadi lanu khali chinthu chili chanu dzakhadi chanu loko anthu atapanga bwanji wala khali chigulu cha mtundu wanji sidzatheka tikuona ife pa efita anthu atanyoza kuntenga kukhanga chisikrepu kuntenga kukhala chitsipe kuntenga kukhala chitsiri chidene mpete kukhala chitsiru chawo kunyoza mwana wahule munthu wopanda pake sudzapeza kalikonse pakhomo pathu pano koma mulungu akantola efita kuchoka ku tobu kumbweretsa pakhomo ndipo nkudzafika pamwamba kuti akhale mfumu ambuye alemekezeke chifukwa cha mutu umene tikuonaso na kuti mulungu ati nazo ife zifukwa zonkweza nazo ambuye ndipo pamene tikuona masiku amenewa ambuye akudalitsa lufikiro tsiku lina pamene tikumaniso pompano.